So we're currently just getting halfway through our 5th week. But he ono wiki te roa o tēnei haerenga. And it's been awesome so far. Probably for a lot of us, this is the longest we've been away from home. And of course, bit moke at the moment with the cyclone, but we're very fortunate. We've come to our island with some very good weather and a little bit kahihi when we posted up on our stories with our good weather, and everyone at home was some not so good weather.
Yeah, and also since we've been here, all of our wairua have been towed, so just feeling a sense of comfort in Taiwan. And I think it just comes back to, the possible migration, Austronesian migration of Maori from Taiwan. So yeah, just finding those hononga are cool to all the 16 tribes here. There's a lot of similarities, especially coming out to the more rural parts. I've kind of had to second look at people because they look like whānau and they think I'm a local too, so it's quite crack up. We also kind of have the same personality traits. We have the same shared values, cultural connected values. They're amazing. They're manaakitanga, great hospitality over here, and their kaia's amazing too.
I think yeah, mō ngā wāhi, because rua ngā wāhi ka tae atu mātou, e koe rā wāhi e kī ana i ngā iwi taketake, i ngā tangata taketake. O te tuatahi, haere ki ngā maunga, ki rato i ngā iwi o ngā tangata tāiere, hei rato i ngā maunga. And he ahua rite ki te whenua o Ruatahuna, koe ra tā mātou kōrero i tā mātou tāngātu ki reira. Tira, i tēnei wā tonu, kei konei mātou ki ringa i te motu o Lanyu, and he rite tonu ki te tai rāwhiti, tā tonu ki te tai moana. Engari, he tino rite, te ahua o te hanga o te whenua, me ne moko.